I greet you all. My name is Pastor Ngema. I was invited to host the funeral. As I was invited, I did like everyone to give Sandile the last goodbye. I didn't know the guy, but I just feel emotional. Oh, shame, Sandy. Look at him lying there. Poor Sandy. Poor Sandy. In fact, mina no Sandile besingazani yabo. But mina bengizana nomngaki. I was a close friend of his wife, yabo. Mingifika nje ngizophoza te as mina ngumfundisi yabo. Phela ngazi phela izinto zenzeka. Poor Sandile lying there. Ufile manje. Kanti sindilo sengishaba bethu. Mbukeni manje. He's dead. Mina ngizoyenza qhubu nophuza itiye komkakhe. Phuwa sangile. Okay. Ish. Okay. Isikhathi sengisazi. Babethu. Ubisandile bekuphetsham. Bekuathwa uSandile. Nesikole ngagcina ka-3. Okay. Sandile ushone naye izolo. USandile shonile izolo. Oh, poor Sandile. Uthi ushone kanjani? Akwazeki bafethu. Sandile prawa kulekelini waquleka zashona Sandile. Sandile bekuhlala bethu ikhona ibhodlela lakho Sandile umka Sandile ufile lapho umkakho ehlala umfundisi lo nababona bethu wena mfundisi uzoyiphela intona yami nawe uzoyilandela. No, I'm strong. Sandile, bekuyintana yami. Isiphusha nje na kakhulu futhi. Into engixakayo ngibona nomfundisi lo. Ufuna nengcamu kaSandile. Nino saxaxaka uSandile lo umfundisi. Bene ngimbambe. Awuphele lo mncwabo nje kuyena.
I am Sandile's wife. It's so sad when I see him asleep like that. I love Sandile with all of my heart. And I cheated with Pastor again. I'm so disappointed.
He loved this rum. He loved this goal. But I want to tell you today, he's going to rise again.
Hey, can you please subscribe? Stay tuned for more. The story of Sandile. Please.